Black TV, je suis pour www.blacktv.com. Ils ont sur Facebook, ni checking, madame, qui a subscribe, like, and comment. Timon a l'angoisse, tout ce qui a Bantu Boy concert, ni tout, il y a un Gucci Burundi, Bantu Gucci, on a un Zunguru, Kawakina Rekana, Wani Fiwa, Wagira, Machota Nugane, on a un Moussi Mangozi, Twashim, Kufuanou, Mwanu, Machota qui est un Gamaguru, on a un Kumu, 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 on a
Salama, salama.
Umezeneza.
Niko poa, poa, poa.
Poa. Mugini miza hewe haja.
Ya.
Mugini mizinga.
Zinga hei. Zitatu.
Iki kini?
Kiingereza, Kiswahili, Kirundi. Ya.
Chonge za kifu.
Kirundi chanje, nicho magachiro kusumbize vizeo sisei.
Chonge za kifu, kichonge za neeza.
Yes.
We can do it, we can speak English.
I'm understand. In English. Yeah.
Great. Urumuni ni mzi, tuwa iwa mzi, tuwa chane. Nubu munga bwa usanzu fise bigenda gute dusikuri dusiba neza abantu ko atukurikirana.
So it's why my name is ni possible man ingoi mistari iyo ijwijanje banyita ni possible man ngozi baranzi rutangazwa no kwa
superman
ni possible man ingoi mistari.
Ingoi kuki ingoi
mistari.
Kuba iri kiyotina.
Ingoi ni gitari. Imistari ni jewe. Iva muri jewe.
Watugira kwatugira gato ino.
Gundu mustari. Ni possible ngitwa mustari. Gundu mustari. Ni possible nyagi mistari. Ah. Papa na mama kweli bakiri muri cyo teme bacho tema na mu mistari. Nicho gituma bavyaye inkowe y'imistari. Mama yanwaye imbanya mezi cyane atazi ko hazovu kama hasa. Amahasa yavutse. Ah, nayo naya. Havutse ni possible men hamwe ni mistari. Yeah. Poan. Watagwan.
Okay, kumana watakuzi. Usanzwa ugana rubumuga. Dusigure vyagenze gute ugamwa bamenye bimeze gute. Ugira ngo bimero kwa vutse ko cyari vyagenze gute.
Ko na vutse.
Kwa vutse.
Yeah.
Urasaturirimba urumuririmvye. Umusanzwa utwicane ngamwo nangoze. Birakora neza kuririmba cyari vyagenda gute.
Ah. Umbaje ikibazo kiza cyane. Niko na vutse. Niko nabaye. Cyo gitumona ndi distingue muri mwanya wose.
Kama nuragyohewe.
Yes. Naye nishimiye no kubona nta nundi nimazire mu Barundi bose nta nundi muhenzi kapi wabona ari disinye nkanje. Yes.
Treasure sana.
Ya.
Waririmba mugabo.
Ndaririmba.
Wabashaje muri studio n'umusinyi
wa filimi.
Wakina n'amafilimi.
Ndakina n'amafilimi. Hari abanzi kuri YouTube kuri bibaho nabirashoboka kuri Social TV. Ndeza sanga nisate. Ya.
yatezije amafilme kwanza kuri wabazaje muri studio muzima kuja kuririmba
muri studio
kuja kuririmba amazi kugenda kuririmba n'umunsi no
ah cyane gose
usije mu zitwa gose
haro wanyemereye birashoboka Christmas njema hariho wa ninyishi mu Arizona kure muri Tanganyika studio cyena swa dogo yaranz
ne asaza kufashe mu ngongo ivyo kuririmba
support yanje nayo ndaronka neza imwe na rimwe y'amafaranga wamera ibucumbura y'amangana 5 uzikonde umuntu w'umwe barabara yaramfashe ikintu narayabitse ni kunyangira negeranya kugira ngo muziki ya
ndoba chawada
yes
ndoba rize buje
narahaciye gusa narayegeje abandi sinabwo nize
ucubyagareka
ya
abaye ucubyagareka
ubusimanye n'arimbayemwo nubwo bwabagwa gukunda umuziki kuko Jesse mbeshira abavyeyi niki
niwe wenye wigabi
mu buzima bwanje mvuga ishukuri oya n'ubuzima bwarangwe gato
ndabyo ufite imyaka ingahe hajya
24
24
ya
eh ndakaje shimi
uranshimi
ushime cyane kwa twemeye ko tuvugana
ya nana shimye ni wagere bujumbura uzobabwire ko twahuye inagere bujumbura bazonga burire yes
bosa tuba he
sanswe mba ayingozi kurubuye cyangwa mu Kiswahili
ndagume ko muri
sama abafara banje bonye batagurutse hari groupe 3 sanswe mbyinamo hari groupe A na groupe C groupe C niyo bari bategereje niwe bazerere bine ngo byagenze gutayengwa ni ba n'abafana fisa bose n'abafana banje ya
Akala ushime cha
respect. Yeah.